Molweni. Ngosive kwakhona. Sisaqhubekeka ngepercentages ezibe sizenza. Masithi ndiya eShoprite ndiphethe i-50 rand. Ndithi xa ndifika eShoprite ndibone uba kukho i-sale. Amaxabiso abo ahlisiwe nge-25%. Uba ndine-50 rand, ngeyiphi eyona nto iduru ndinoyithenga? Phambi koba ihliswe phofu. Masenze u-X ixabiso lale nto iduru. Kufuneke nikhumbule uba le nto iduru sithetha ngayo ithetha ngexabiso yalaa nto phambi koba bayihlise nge-25%. Sizoba no-X sithabathe i-25% ka-X. Loo nto bebeba ilingana nexabiso lale sale. U-X xa sithabatha u-0.5x ulingana no-0.75x. Cinga njengento yofana nothabatha ku-1. Ngoba u-X uyafana ngathi uno-1 pha phambili kwakhe. Mna andikwazi ubhatala ixabiso elidlulileyo kwi-50 rand. Loo nto ithetha uba u-0.75x kufuneka alingane no-50. Ngoku sizokwahlula macala ngo-0.75. Kufuneka sivese sisuse i-decimals sizokwazi ukusebenza kahle ngala manani. Loo nto ithetha uba sino-75 no-500. Ngoku u-75 ungena kangaphi ku-500? U-75 ungena kayi-6 ku-500. Into esizayenza sizophinda-phinda u-75 ngo-6 sifumane u-450. Kulo 450 sizamthabatha pha kula 500 siphele sijeka no-50. Sizohlisa u-0 sibe no-500 kwakhona. Niyabona uba le nto izawumane iqhubekeka imane iqhubekeka imane iqhubekeka. Into ethethayo yoba impendulo yethu ngu-6666 or 6 abaninzi. Loo nto ithetha uba u-X wethu ulingana no-6 ne-66 rand and 67 cents. Eyona nto iduru endinoyithenga kule sale ngeye-66 rand and 67 cents. Masenzeni omnye umzekelo. Masithi ndine-100 rand. Emva koko ikhule nge-25%. Kunyaka wesibini ihle nge-25%. Kunyaka wokuqala imali yethu iye yanyuka nge-25%. Loo nto ithetha uba imali yethu inyuke nge-25 rand. Sizawuba ne-125 rand ke ngoku. Kunyaka wesibini kufuneka le 125 rand sinayo ihle nge-25%. Ngoku kuzofuneke sifumane ba imali yethu kanye kanye imalini kulo nyaka. Sizawubeka u-125 simphinda-phinde ngo-0.75. Ngoba into xa ihle ngo-25%, loo nto ithetha uba ayiseyo 100%. Ngo-100% uthabathe u-25. Loo nto ithetha uba ngu-75%. Sizophinda-phinda ngala 5, siphela sifumana u-725. Siphinda-phinde ngo-7, siphele sifumana u-450. Sizodibanisa lo 725 no-450, imali ndiphazamile. Lo 450 ngu-87750, la 725 ngu-1725. Xa sidibanisa onke la manani siphela sifumana u-9475. Loo nto ithetha uba imali yethu ekugqibeleni emva kweminyaka emibini izawuba yi-94 rand and 75 cents. Ingathi sigqibile. Enkosini.